Hey, ni nda simu zuko kula kimekoro. Ali katini shala. Bobo inabana wakulubu kula kimekoro nzo wendi.
I'm going to go to the house.
Never jump.